babimani abalunji na babi abalaba na balabe bange na babalaba yeya tonda byonna yabifuga kabubo bulamu yabupima yalukeseza ne muno kubasimi lero mulamu Mukama, onkumye nyo mukama, na luno luke dolunaku, lubenga lwa dembe la mula.
Kaya. Arang